Tunasonga ndani. Unakanyaga tuna mguu mmoja, tunasonga ndani pole pole. Sawa.